tukuomba kwani tupoteze. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya ni nchi nzuri kushinda zote, barani hata pwani kwa kutia kote, mashamba hata mbuga ni kunono kote, twaweza kutumia pahali popote. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Pori zetu za Kenya wanyama ni wengi, wageni huwaona na donge twapata, ni haki tuwalinde wasiharibiwe, ndio sehemu kubwa uchumi wa Kenya. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Wako wapi wabeberu waone haya, tulio yatimiza kwa miaka chache, ni wao walisema hatuna akili, na huku watunyonya afadhali kupe. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kanyaga nchi yako kwa nguvu na raha, hilo ni hakikisho la raisi wetu. Zamani tuliwekwa ati number 4, sasa abautani tuko namba wani. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Nguvu zetu za Kenya ni umoja wetu, Mzee Alibashiri tukahakikisha, vitisho hata vipi sote tutayari, haki hatukuomba kwani tupoteze. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya ni nchi nzuri kushinda zote, barani hata pwani kwa kutia kote, mashamba hata mbuga ni kunono kote, twaweza kutumia pahali popote. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Pori zetu za Kenya wanyama ni wengi, wageni huwaona na donge twapata, ni haki tuwalinde wasiharibiwe, ndio sehemu kubwa uchumi wa Kenya. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu. Kenya, Kenya, Kenya taifa letu. Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu.
wako wapi wabeberu waone haya Tulio yatimiza kwa miaka chache Ni wao walisema hatuna akili Na huku watunyonya afadhali kupe
Kenya, Kenya, Kenya taifa letu Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu Kenya, Kenya, Kenya taifa letu Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu Kenya, Kenya, Kenya taifa letu Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu
Kanyaga nchi yako kwa nguvu na raha Hilo ni hakikisho la raisi wetu Zamani tuliwe kwa ati number 4 Sasa abautani tuko na mawani
Kenya, Kenya, Kenya taifa letu Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu Kenya, Kenya, Kenya taifa letu
Nguvu zetu za Kenya ni umoja wetu Mzee alibashiri tukahakikisha Vitisho hata vipi sote tutayari Haki hatukuomba kwani tupoteze
Kenya, Kenya, Kenya taifa letu Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu Kenya, Kenya Taifa letu Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu
Kenya ni nchi nzuri kushinda zote Barani hata pwani kwa kutia kote Mashamba hata mbuga ni kunono kote Twaweza kutumia pahali popote
Kenya, Kenya, Kenya taifa letu Kenya Kenya, Kenya, Kenya taifa letu Kenya, Kenya, Kenya nchi yetu
Pori zetu za Kenya wanyama ni wengi Wageni huwaona na donge twapata Ni haki We, Iyo sehemu kubwa uchumi wa Kenya
Kenya, Kenya, Kenya taifa letu